Aridora Mons, Mons, Mons.
Sauti yangu, ukuku na sauti.